go mafelo a mangwe a matlhano a go enta mo profenseng. Mme palo gotlhe ya mafelo a mofuta o ke 26.
Re batla gore ka element ena ya vaccination re nne one of the provinces tseo di tla performa best and ensure gore at least all logistical problems that would have identified now re dila ka tsona kgotsetsa gore re na le 100% readiness.
Sambata o tsoletse ka gore go emisiwa nakwana ga moento wa AstraZeneca go ka se kgoreletse ipaakanyo ya province.
Communication ya national government ine ire period ya verification ya AstraZeneca ine tla ntsa tsa 14 days. So for 14 days re ready, that's why re checka readiness ya facilities.
Re sa le fo tlhogo ya ditirelo tsa boitekanelo Professor Binu Luke a dikgwetlo tsa go tlhagisa meento ya COVID-19 di ne di ntse di solofetswe ka ntlha ya nako e khutshane e beetsweng go tlhagisa meento eno.
Vaccines normally take 4 to 5 years before we know that we have an appropriate vaccine which is safe and fully efficacious to prevent disease or even eliminate the disease. And we did not have the time because we have a subgroup of patients who'd be hospitalized and there's an increased mortality. So while we have two things to achieve, one is population immunity, we also have to achieve safety in terms of patients not dying because of this illness.
Profense e ikaelela go enta batho ba le 2.6 million. Sentle Englishihi, SABC News, Potchefstroom.